chumba cho mutima gwange omanyi kye wankola ndowooza n'omutima gwange biri gy'oli munange jukira bwe twalwa mu kayembe mukudde kanokuwa na yezo zafuka kero mu bijjukizo bya laavu ya kuyita mulongo wange mama w'abaana bange mulongo wange
Mama wa bana bange.